Iqembu African National Congress lizilela ukudlula emhlabeni kaDokotela Essop Pahad odlule emhlabeni namhlanje ekuseni eseneminyaka engamashumi ayisishagalombili nane ubudala. Lesisishoshovu Somzabalazo saba ungqongqoshe ehhovisini lika mengameli ngesikhathi sokubusa kuka Thabo Mbeki phakathi konyaka ka-1999 no-2008. Ngokusho kumkhulumeli womndeni uDokotela Izilela uthi uPahad noma uPahad ushone ngokuthula okukhulu ngenkathi elele kwikhaya lakhe liseGoli. Umngcwabo wakhe ubunamhlanje ntambama emathuneni aseWest Park eGoli. Manje i-ANC ithi ubuhlungu kakhulu ngokushona kwale ngqalabutho yalwisana nobandlululo yadlulisa amazwi enduduzo emndenini nakubangani.
The ANC is saddened by the passing on of Comrade Dr. Essop Pahad, a struggle stalwart, an internationalist, a scholar, and one of the founding fathers of South Africa's democracy, who was one of the first to envision and manifest South Africa's democratic architecture. A child of the people of Swaziland, young activist of the erstwhile Transvaal Youth Congress, who was banned and exiled. Comrade Essop Pahad was also a graduate of the universities of Sussex and Wits. The ANC sends its condolences to the family and the people of South Africa for the loss of this great son of Africa.